Sajia, jamani vigeregere kwa bibi harusi. Oyo! Piga vigeregere kwake. Wacha we. Wacha we. Wacha we. Makofi tafadhali, makofi. Watch out! Watch out!